unobani lapho?
Angizona.
Ngithi unobani?
Ngingedwa ngoba why?
Vula umnyango. Vula umnyango.
Okay, angicela ukuchazela into kusasa bandla.
Bengazi wena. Ulele nenye indoda lapho.
Manje ngamanje ulele udakiwe kangasitho ngaso sikhona lana. Ngicela bandla. Kusasa ngichazela indlela ukuthi sibonela ngokwakho. Ma, hlisa umoya ngicela ulale bandla. Ma, azikho imfene phezu kwendlu, ulale. Ngizobona kusasa. Into sokuvele wena uthanda ukulandaba zabantu. Noma ucabanga ukwenzani? Ufuna ngibulale. Ndlela obulala ngayo isimoniso namakhosikazi akhe.
Nokwanda. Libizo la dingane ke ma.
Ngohlala phansi.
Tsamba tso hlala phansi Nokwanda ke awubutsisa kere. Ke mang bari ya hao.
Nale kamalaka. Ka hiso ngile na izolo kodwa akangitsinda ngomthinta. Cabanga ukuthi ngivake vike uzongenzelani.
Nokwanda. Kara ashi kuhle. Wari sana tsa kuloyi, sesifamus. Ritso no.
He? Ke so ka zwona ka mako tsenjani wena.
When you get to one young gamma, Usankisa, you are the one who has to take me there.
Nahlaleko. Can you tell me what to go and come down to my ass look? Compelling young. When you think when I like I am going and a lot. Not to our guns. Like the electrical circuit and some tolly maltese and what was never so much. Good night, Akikai.
Video.
Konje ubethe uyaphi nemoto yakho?